more day?
Are.
Thank you.
Thank you.
Watch out.
That's so funny.
Sawa kabisa, wacha.
Mashkula.
Basi, wewe endelea kwanza niko
na wewe. Kitambo hivi
nilifika mahali penye mtandao nikasema.
Oh, that was fast. Una ufutot. Fast shot. That's so funny.
That
was so cool.